Ka tahi anō ngā tatauranga hō, ka puta mo te hunga taiohi e momi tūpeka ana. Me te aha I nā te mā ruitanga o ngā taiohi Māori momi tūpeka. Hioi aha kua tērā hekenga ā tatauranga nei, kei mua tonu ngā taiohi Māori I ērā o Iwike mo te momi tūpeka.
He kōhine te kaumā waru tau te pakeke, ā te kaumā tahi tauia e momi tūpeka ana. Ahakoa o nā wā e nganga ana ia ki te aukati I te momi tūpeka.
Yeah, like 3-4 times. But it doesn't, I don't know, it just doesn't work. I just end up giving in, having a cigarette. It's hard. It's really hard now.
I roto I nā tatauranga haukua puta ia Ash e whakamā tautau nei I te hunga taiohi e momi ana I roto I nā tau tekau kua taha atu. Kua heke iho te tokomaha o nā taiohi Māori e momi ana mai te 36 ōrau ki te 38 ōrau. Ahakoa nā paenga o nā huakoa puta, ko te pātaia mea ha kē tātou hei āwhina I te huna pēne I a mystery mā ki te mutu.
Ka momi tonu ngā mātua, Māori, kei mua I ngā tamariki, kei mua I te aroaro I ngā tamariki, nō reira, mēnā ka aukati rātou ngā mātua, koina tētahi huarahi pai, mā rātou ngā tauhi Māori.
It's not cool to smoke. You know, it's really, really addictive and expensive and just shouldn't do it, guys. Be smart.
He hua pai kua putake I te pikinga utu tāke a te kāwanatanga. Ko te tumanako ia ka heke anō a ngātau e haere ake nei.
Ka whai huarahi maia, ka whai huarahi kaha e te Māori Affairs Select Committee I aia nei. Aia nei te wā, nā te mea ka puta mai e nei rangahau.
So would you say it's too late for you to quit?
No, but it is hard. I don't think it's too late, but it is hard.
Hei tā Boyd ko tā Ashi ānei he tiroake ki ētahi huarahi, hei whakakore atu I nā tatauranga momi paipa. Rāpāra tā whai, te karere.